Ungalokothi empilweni uhambe ngokwezincomo zabantu, ungalokothi ukitazwe izincomo zabantu, also ungalokothi ubulawe izigceko zabantu. Abantu abahlezi besho into eyodwa, abantu bayaguquka, into abayisho namhlanje nakusasa bazobe sebesho enye. Ngibheka abantu akade bephika ukuba uJesu uyindodana kaNkulunkulu bethi makabethelwe, ngibezwa bona basho kuqala bathi impela lona ube yindodana kaNkulunkulu. Isosha elize lamhlaba lamgwaza ohlangothini kuzwakala lona kuqala lithi impela lona ube yindodana kaNkulunkulu. Ngizothi mina abantu into abazishilo ngegama lakhe abazishoyo njengamanjena akuzona izinto abazozisho ukuze bephakade basazoguquka. Ungalokothi u-entertain abantu, uma ngabe begxeka ngeke behlale begxeka, uma bekuncoma ngeke behlale bekuncoma. Abantu bayaguquguquka, into abayisho namhlanjena akuyona into abazobe beyisho kusasa. Ungalokothi ubambelele ekutheni abantu batheni ngegama lakho.